Kazi ni kazi, huwa sibagui as long as nipate kazi. Kazi ni kazi, ninaomba God, please bless my hustle. Ninachapa hustle daily, work hard, nisi mlezi. Hata kama life sio easy, najua one day I'll make it. I keep my eyes on my goals, I chase my dreams.